Abadandaza b'ibinyobwa vya Burundi mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko hari ibinyobwa bitariko biraboneka neza. Ivyo bigenda birahinduka bivanye na kati. Aho twaciye muri kati ya Asiatique komine ya Mukaza, inzoga ya Primus yo mu icupa rya santilitiro 50 hamwe n'icupa rya santilitiro 72 ngo nizo sekunze kutaboneka.
Ibinyobwa byifashe neza mu gato ari neza cyane, ubukene bw'ibinyobwa birahari. Sango no musi turonka kimwe je tukaronka ikindi gasanga ngo baju zabuze na cyane cyane muri baju na ruwaya inzoga zitakunze kuboneka muri ino minsi cyane ni baju ni fanta z'ubwoko bwose na cyane cyane nk'amasitro ama orange na makoka original turiko turaronka ko kazero gusa na sprite
hariho ubwoko umwe umwe bw'inzoga butaboneka Ifana fana original darabuze gose ntizikiboneka na gatoyi ama rimwe rimwe byo byo ruto ruto byo bita baju no nyene urakunda gukena ariko izindi nzoga twese turazironka cyane gusa kiriyo zuma umuntu gihede ko ata kwa mungu no gatandatu ntiho amutere zabuze
tukigira ku mande baratubwira ati inzoga zihari n'izi hanyuma ariko izo tuba twasabye ntituzironka zose kuko kubera ziba ari nke baratugabaniriza zihari zikwiye baraziduha zose mugabo zidahari baduha zike muri no minsi inzoga turiko turabura cyane ni baju Primusi ntoya
basaba ishirahamwe Burundi ko ryo baronsa ibinyobwa by'ubwoko bwose
abantu wanyu ba Burundi twabasaba yuko boduha ibinyobwa bikwiye cyane cyane mwibihe by'iminsi mikuru byegereje kugira abazoza kwivuna umusase baje batugana turonke ico tubahereza natwe dushobore kwiteza imbere kuko niko kazi kadutunze
yuko nimba hari ikibuze kugira ngo Brazilize produce ko abakazi kwa kugira ngo abakiriya bacu tubafate neza
ivyo bikaba biruko mu gihe himirije iminsi mikuru irangiza umwaka aho ivyo binyobwa bikenerwa cyane.